Sanibonani makhaya. Mina igama rami nguDarlson. Yeah, igama rami nguDarlson. He was born to South African parents, but my father is Zimbabwean. So igama rami uDarlson. Mina nomZulu. Yeah, niphuma eKZN kwindawo ukuthi yimpangeni. Kulapho mina niphuma khona. So mina nizela paka iBlueweed because nanifumene chance yakuthi mina niba yimillionaire mari mina I blew it wabo. So lesi kuti history sami sokuthi mina nilibulelela ukuthi mina nize kanjani ukuthi niba unemployed, nikuvulelela kuti kuza kanjani ukuthi porn inilahlekisa umsebenzi wami ma opportunity maninzi. So mina kakuyenzeka ukuthi nanisebenza ka call center. So mani sebenza ka call center wabona. So nifune umsebenzi lo during lockdown. Lockdown I find this job. As I find this job in lockdown, ngathola umsebenzi. So umsebenzi lo katsamaye naya kumhuwa. Nafuna msebenzi khona i-company yenwe so nanisebenzela yona lapha ka Randburg. Mawukuthi yayaza Randburg, nanisebenza Randburg, nanisebenza kwenye company ya call center yayidila nima calls dealing with a customer service. So nanisebenza kama customer service. So kakuyenzeka kuthini mina nafumana msebenzi naya na maketa during 2021 kuti during ama lockdown, so coronavirus during that era nje nani thola msebenzi. So nafika lapha ni umuntu wakuva na experience kama call center. So nathola msebenzi nasebenza lapha mari kuti mina kinga yami yayi one. So lapha yana nisebenzile 2021 na shara na sebenza 2022 nanisebenza as a general worker. So nanisebenza as a general worker naningana position during 2021 2022 nasebenza 2023 manifika 2023 nasebenza. So kuti mina nomuntu wa good nima IT wabona izinto za mazandla mayenza izinto za mazandla mina nayakhona nikhona. Mawufuna umuntu akwenza izinto za mazandla nikhona. Into mina kuthi mina ni IT specialist nakhula nasebenza i digital things technical things nani ziyenza nasizilungisa yabo. So nani kwenzeka kuthini mina makumosheka mafoni in these 3 years that I was working in that call center. Makuyenzeka kuthi kuna ifoni yakumosheka, kuna computer yayimoshekile bababiza mina. So they didn't need IT department because mina ngangi department ngokwami mina self ngangi department one man standing one man department on my own yabona. So kwenzeka ukuthini nafumana promotion manje. Yeah, so manifuna angishi niyazi ukuthi call center injani ihamba ngama roso manje i-manager in office khone. So in the room mari i-manager izothola office in the room. So one of the rules that they had strictly they had that rule is that no porn, do not watch porn in their building or using their equipment. So mina because it's me, I was like I'm addicted to porn since I was very young. Since I was very young I used to like porn, you know. I was addicted. The idea of sexy excited me. Ngangijabula kakhulu mani izo kuti muntu wehave tlokotlofo wayona tlokotlofo mina niyithanda kukhulu kamanje too much. So kakuyenzeka kuthini mina nanithanda nanibukela porn nanisendi nasebusuku. So one day nafika rapha msebenzini. So iporn mina nithandeza kancane nisa 11 years Yeah, 11 years kako kone chomiyam so kwa kutuwa ubunyu. Wabano ubunyu wanifundisa into ya masturbation. Emasturbation, ukusha ukarama dice, wanifundisa emasturbation ubunyu. Ubunyu wanifundisa masturbation, then from there wasifundisa kuti hii ni ilendo, ipon. Wasifukerisa pon, wasishevisa pon, sasheva pon, sayaza kuti pon hii. So from the age of 11 years old, can you imagine a 29 year old right now turning 30 in a few days wouldn't angeka aitande ipon uzoitanda starting 11 years, so which means 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 gina 19 years ya experience ya porn. So mina kakuyenzeka kuti on the day nafika angisho manje sengi manager bangifaka ma position maphezu mare strictly the rules say do not masturbate, do not watch porn using our stuff, equipment or technical whatever. So na nikuvatla kuri ni to satisfy a pleasure wabo nafika early. So in this work M7 sasingena ngo 7 makuti singena ngo 7 mina ngathi kuti hey as today ngifuna kuti ngibukela kahle porn ka full screen manje ngafika no yazi kwenzeka le that day nani ne homework nani namsebenzi umniki wabo because the manager mele ngifike early ngifike ngicomplete some of the tasks enginazo. So ngafika early, mangifika early ngifanele ukuthi ngicomplete ama-task, ngacomplete ama-task. Mangibheka isikhathi ngiyabona ukuthi ayi usasele 15 minutes ukuthini ukuthi wonke umuntu afike, akusana muntu afikile. So nathi ukuthi mina manibheka nathi oh so makuna muntu okakafiki, so uthi mina nibheke phone. Yo, I didn't know, I had no idea. So mina navula computer, mani vula computer, na secha brothers, mani fika ka brothers, na sheva, na ivatla video, nani batla video, uti izo ni kutlisa kakuhle maikutlo mapakama, yavona mazwa yami, mapakama. So manifuna video le anitoli hai inisuka ka brothers ningena ka S video manifika ka S video niti nenda anitoli ningena ka Pornhub manifika ka Pornhub na gena ka Pornhub na searcha na searcha na searcha anitoli niggs nga wono inisacha wonka ma kategori ya wono kuti ngifuna leza mwenze kuti ngizu kuti ya wono mara aiku. So ngangena kuthi ngangena ku Mzansi sex. Ya mangifika lapho ngangena lapho ngathola yey ngabona ukuthi yeah uyabona manje lapha ziyakhipha ngathola ngafika ngangena ngathola enye video so mangingena ngey ngiyakuchela mangibona lapho abantu benza izinto ezi manje sengikohliwe ukuthi ngisemsebenzini. Mangithi ngithi ngiyangena ngenza izinto zami. Mangithi clicks ngiphakamisa inhloko. Na umlungu la. Hu. Kwazi kuzokuthiwa manje. Ngizoyithini le nto. La umlungu sekele emela sengibuza ukuthi Empo yini lwenza? Wo sengistashekile manje angazi ukuthi ngiyenzeni. Yabo uthi yini lo yenzayo? Ngicabanga ukuthi uyibonile ukuthi le nto ngiyenza yini. Ngithi ha ngenzi next bengisaqedelela umsebenzi. Othi alright. Ngithi hey. Cishe wangibava. Kanti ne awazi lutho wena. Umlungu wathi tri angithi khona uyakwazi ukuthi umuntu uma umfuna umfonele lapha kufuni yakhe. Ngaze phone ikhale ngithi kri hello. Wathi come to the office. Mangifika ku office. Wathi ngiyabona lapha kwi-search yakho usecha amanyala yini le usechayo lapha. Ngithi kati mina wena uyanibona wathi bengicela ukuthi uthathe amabhegi yakho uthathe yonke into yakho ukuthi IT what we don't care, leave our premises, because what you have done is a disgrace to us. You have put our name down. You are perpetuating behavior lesingayifuni la, because akukho umuntu esimfuna ukuthi abe ne behavior le fine nale wena uyenza. Aw, kabe kanjalo ke njalo nje ngaluza umsebenzi wami ngenxa yepon. I had a chance and an opportunity, but I blew it. Ngayilahla kanjalo nje, ngalahlekelwa yi-opportunity. Oh my God. Manje ngishuphekile, ngilahlekelwe umsebenzi. Hey, mara kulungile sharp. Mhlambe sobonana kwesinye isikhathi mase ngizeni sinye story futhi ngiphethe omunye umgosi ngizanigosiphela. Nisale kahle, niyenza ukuthi ni like, ni share, ni commenta. Bye bye.